ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buriko buratunganya indwi nyafrika y'ubucanco iryo sekeza rero rizoba ku matariki ya 25 na 28 z'uku kwezi kugira ngo tushobore gushikira abana bose icivugo nyamukuru cyo muri no mwaka ne urucanco incanco zose zitegekanijwe ku mwana wariwe wese iryo sekeza rero ntizo barimo gusa incanco ririmo nibindi bitegekanijwe nkuko twama tubigenza mu nzwe hari amagara meza y'ubuvyeyi imuvyeyi nibibondo hazaba harimo nibindi bikorwa bitegekanijwe nko gutanga vitamine A ku bana bashika ku rugero miliyoni 195,000 nijana na 47 babana bari hagati y'amezi 6 na 59 bazohabwa icunyunyu cha vitamine A hamwe n'abana bari hagati y'umwaka umwe ni myaka 14 bangana umuriyoni 5,574 na 601 bazohabwa icyo kinini cyo kuvura inzoka albendazole n'ababyeyi bibungenze bazoronka nyene icyo kinini cyo kuvura inzoka ababyeyi bafise imbanyi ziri hagati y'amezi 4 kuduga bangana 229,621 iruhande yaho abana batakwije incanjo zitegekanijwe ku magenekerezo ya 18 na 19 z'uku kwezi baremesha kiyago baduca mu kibano mu Burundi bwose umwe wese ku mutumba ariko kugira ngo arondere umwana toba yakwije ikirangamisi cy'incanco zitegekanijwe basanze wazikwije bazokwandika ko yazikwije basanze hari uwasibye nka rumwe muri abo bana ashobore kuronka ubwo rucanco aho ni ku bana bari munsi y'amezi 23 turabe uwagera siba kugira ngo ashobore gukurikiza kandi kurondera abana batakwije incanco zitegekanijwe bizoca bisubira bibandanye mu nyuma no mu kirangamisi cy'incanco za misi yose.